Police are searching for suspects linked to the killing of 7 people in Guguletu, Cape Town. 2 more were injured in the shooting attack.
Of the slaughter took place yesterday at an alleged drug.
Ya shango dinga rikochira kallo le bona le kwenge dia zwithu zwo zwo vhifha nga maanḓa u xelwa vhathu u xelwa vhutshilo ha vhathu meta rate yo engedzea nga 2020 so khezwi zwoṱhe una solution na solution ya hone bivhili ri muvhuso wa mudzimu u ḓaho u no ḓo bvelela after u vhuya murena Yesu u ḓo vha fhethu hune zwoṱhe zwa vhutshilo zwi ḓo tshila zwavhuḓi free a wana na ḓo vhaisa muṅwe or u kwasha mbili dza vhaṅwe vhathu u ḓo zina lufu muvhusoni wa mudzimu ri ḓo tshila nga mulalo ende ri khou amba nga ḽifasi ḽiswa Yesaya 65:25 i ri phire na ngwana zwi ḓo fula fhethu huthihi ndau i ḓo ḽa hatsi unga kholomo no wa zwiḽiwa zwawe ndi mavu a hu nga tshinyi a hu nga thuthu tshithu kha thavhakhethwa yanga yoṱhe yo bva u ralo hone ri rendele maṱoḓelo maswa na ḽifasi ḽiswa zwo ambiwaho nga dzimbavhelelo dzawe zwine u luga fhaṱa khazwo 14 ndi zwone vhafunwa hu u fanela u lindela zwenezwo fungelelani uri ni wane ni si na tshika ni sa solini na mulalo so a ḓo vhaisa muṅwe vhathu vha ḓo sumbedza na lufuno na mulalo ye zwi pfhala zwavhuḓi mara na nga to dzi vhudzisa ni khou tshimbila murahu wa ndau yo Yes, the best is over within a month. Okay, the world will warn. I'll make sure to subscribe to the channel and take up the course channel. God bless you. See you next time.